yako. And then wakati nimekuja kwake, nime notice ana breathe mguu, ana breathe mkono. Sindio? So the first thing is to arrest the breathing. And because I had all those things, nilikuwa na body. Nikaekelea free body yangu which is free. Alafu nikaekelea gold. Niko free.